Today it's a beautiful day for Londiwe and Sabelo. It's a beautiful day. We thank God for this day and we've prayed for it and we are thank God that it's finally here. I am so happy about it. I'm so over the moon and I wish you guys all the best and I wish you guys all the happiness. I wish you guys all the love and I love you guys so much on this new journey. May God be with you. Amen. May God lead you guys to this beautiful journey and I wish you all the best guys and I love you so much.
Now today we bless Lamaring, ukuzenkulunkulu wethu omhle kungabikho okuyakwahlukanisa lokho.
Kanti msebenzi yenkosi mihle kanjena, sobe ungenze lobuhle, sengisonetha mina udumoya
sikalweni.
The holy people he loves, you must clothe yourself with tender-hearted mercy.
Unkulunkulu anenza ningasokoli anivule iminyango yengcebo. Unkulunkulu ayavula amakamera engcebo ohlanganeni kwenje izulu livuleke. Unkulunkulu aninike impumelelo. iminyango emkhulu uJehova makanivulele yona. And izulu malibheke ngakini, uNkulunkulu mayibheke ngakini, akehlisele yonke uhlobo lwengcebo elidizayinelwe igama lenu. Yonke into uNkulunkulu ayiprepare-ile ebhalwe igama lenu emazulwini. Ayinganigeji. Uma kukhona ukuthi uNkulunkulu akulungisile, akunavigate, kunithole. Kunithole east, kunithole west, kunithole north, kunithole south. uNkulunkulu makaphakame akhanyise ubuso bakhe phekwenu. uNkulunkulu enze kube kuhle kini. Akuthi lanikhitha khona nimultiply, akuthi lanikhuluma khona izwi lelizwakale. uNkulunkulu akafaki echo endwaneni eyikhulumayo. Manithi malisho kuzwakale kude. uNkulunkulu akaniki weight endwaneni eyishoyo. Manikhuluma izwi leliphume ne-authority. uKristu makavele, akuthi maningakaqhamuka uqhamuka iNkosi kuqala. Inkosi mayihlele mbamagebhugebhu lanihamba khona, lanivela khona, akuvele uNkulunkulu wenu. Ukuyizulu igqibe yonke imisele. Akuthi uma kunzima uNkulunkulu anisebeke lanigone. Uma lishisa ilanga vele uJehova umthunzi wokuphephela. Ngikhuluma izwi isihogo esingena sikwazi ukunirivesa. Makube kuhle uNkulunkulu anikhumbule. Manikhali inyabezena ingaweli phansi. Uma nisesidingweni izulu eliphuthume, nifonelwe abantu abarayithi abazoni-athenda. uNkulunkulu akanivusele ama-intercessors, anivusele amanxusa, abantu abazonithwala ngomthandazo. Usindiswa likaKristu malingaphumi kini, and uNkulunkulu abe muhle njalo phakathi kwenu. Othi ngithandaze babe ungcwele siyabonga.